Musani ungihluphekisa baba nino mama
nino mama
bazali bami
ungihluphekisa
nje
ngisaphila
Musani ungihluphekisa
baba
nino
mama nino mama
bazali bami
ungihluphekisa
nje
ngisaphila
Kodwa mama,
mama,
nibanga
nino ba,
nina bazali bami.
Kodwa baba,
nibanga
nino mama.
Kodwa mama,
mama, nibanga nino ba,
nina bazali bami.
Kodwa baba,
nina,
nibanga nino mama.
Kodwa mama wami,
mama,
nibanga
nino ba,
nina bazali bami.
Kodwa baba,
nina,
nibanga nino mama.
Musani ungihluphekisa
baba
nino
mama nino mama
bazali bami
ungihluphekisa
nje
ngisaphila
Hla ngifika kulomhlaba mina
umama mina ngavela
wo mina nje
bengithanda bonke
hayi abazali bami
ubaba mina
bengithanda bonke
bengithanda kanye kanye
kumama
Umama mina ngavela
hayi
bengithanda
hayi abazali bami mina
ubaba mina ngavela
bengithanda
bonke
namhlanje abasezwana abazali bami
bengithanda bonke
sengisele nosizi mina
ubaba mina ngavela
bengithanda bonke
Ubaba, ubaba benu, mama wami, ba bengithanda. Ubaba, ubaba benu,
mama wami, ba
bengithanda. Ubaba benu, mama
wami, ba bengithanda.
Ba bengithanda.
Angithila kamnandi kulomhlaba angithila kamnandi
kulomhlaba
angiphila kamnandi kulomhlaba angiphila kamnandi
kulomhlaba
ubaba wangishiya kumama wami umama wangishiya kumalume mina
ubaba wangishiya
kumama
umama wangishiya kumalume
namhlanje mina Ubaba wangishiya kumama wami
Ubaba wangishiya
kumama
wami wangishiya kumama
namhlanje mina namhlanje ngiselengedwa mina
namhlanje
ngiselengedwa mina akasekho
nomalume
ngiyoshona phi mina namhlanje ngiselengedwa mina akasekho nomalume ngiyoshona phi mina namhlanje ngiselengedwa mina akasekho nomalume ngiyoshona phi mina Ubaba wami,
ubaba wami,
umama wami, namhlanje mina Tangifika lomhlaba Tangifika lomhlaba Tangifika lomhlaba Tangifika lomhlaba Babezwana bazali bami Babezwana bazali bami Bangiphila kamnandi kulomhlaba Babezwana bazali bami Tangifika lomhlaba Tangifika lomhlaba Tangifika lomhlaba Tangifika lomhlaba
bengithanda
Unembeza mbani
Oh, chelu nembeza kulumi qiniso